Ngā wā koukou. O ngā ana kō iwi o matamatua tūpuna. Kei runga katoa I te whenua. Eni, kōrero atu ki tō hoa.
What do they say, are they saying?
Me ana kōrua. Me hoko e mātou o mātou tūpuna.
The blankets for half the land.
Kā hore. Kā hore he utu e rite I a kōrua.
12.
Te kau morua pēki te. Te tahi hawhi.
Off the guns, Ben. Off the guns.
He pua Stuart.